bakunzi basanga TV turabahaye ikaze muri ino nkuru inkuru rero idasanzwe inkuru umuntu yavuga yuko ari inkuru itangaje cyane ndetse kandi inkuru y'indaya mbaya indaya kabisa navuga yuko kuri no mugabane w'isi inkuru ishobora kuba itangaje cyane ndetse kandi inatwengeje nubwo inababaje ni inkuru rero y'indaya ruhebwa indaya yiciwe hejuru y'umugabo bariko barasambana hama ishigwa mu isandugu ikoze mu ishusho y'igitsina c'umugabo
Seven is Diamond Platinum Choice and your best choice. I tell, enjoy better life.
Indaya rero tashoboye gutangazwa amazina yarishwe iri turu y'umugabo bariko barasambana hama ishigwa mu isandugu y'igitsina c'umugabo nk'uko nariko ndabikubwira indaya rero itashoboye kumenyekana amazina yayo yari isanzwe iba mu gihugu ca Nigeria mu gace kitwa Enugu amakuru avuga ko indaya yari ruhebwa mu gutwara abagabo babande nk'uko buri joro yagerageza igashobora kurarana n'imiburiburi n'umugabo umwe afise umugore kinyamakuru rero kitwa Legit Post akabrungu.com akabrungu.ng yanditse ko iyi ndaya yishwe iri hejuru y'umugabo bariko barasambana gusa abamuhitanye canka bamwishe kugeza kuri no nota bakaba batarashobora kumenyekana biravugwa ko rero iyi ndaya ishobora kuba yishwe kubera ukuntu yagerageza gutwara abagabo babandi canka abagabo bafise abagore kandi yari ifise ubunararibonye mukuresha abagabo bafise abagore kuburyo buri joro yashobora kurarana n'umugabo umwe afise umugore indaya rero yakoresha amayeri menshi mukuresha abagabo babandi kandi igatako ikanabishikako ngo yari ruhebwa muri uyu mwuga ariko ico bikoze muri uyu mwaka hari abagerageje kwihanura bayibuza gusambura ingo z'abandi no gutwara abagabo babandi nuko uyu mukobwa w'indaya rero araheza ababwira ko ivyo bitabaraba yishwe mu ndwi iheze ariko ivyo urupfu rw'ino ndaya bikaba byasubiye gutera induru itariki 18 z'ukwezi kwa gatatu umwaka wa 2021 urumva hari ku munsi wa kane inyuma yo gushigwa amasashika kuri 10 mu isandugu ikoze mu gitsina c'umugabo imbere yuko bashobora kwishingura nkuko bigaragara mu mafoto muri uyu mugigwa wo kumushingura hari abantu rero batari bake baje kumusezera no kumuherekeza iyi sandugu arimwo ikoze mu ishusho y'igitsina c'umugabo iteretse ku meza isa n'ishaje imbere y'ihema yicayemwo abantu batari bake bari baje kumuherekeza no kumushingura nuko bakunzi ba Sunny Stars TV murumva yuko kabisa iyi nkuru itandukanye n'izindi nkuru twahora tubashikiriza ndetse kandi kuri no simu kama mumva yuko hariko harabera ibintu bikomeye ndetse kandi binatangaje reka tubasezere tubifuriza kubandanya mugumana natwe ariko ka tubibutsa yuko mwebwe mutarashobora kugira subscribe mwebwe mutarashobora kugira sabone a subscribe cyangwa sabone no kuvuga mwaracerewe kuko nahandi hantu mushobora kuronka amakuru yizewe amakuru atangaje ariko aravugwa kuri no si atari kuri no rubuga rwacu rwa Sunny Stars TV ndabutsa yuko muhejeje gukora ivyo muhejeje kuraba amakuru tuba twabashikirije ari byiza kugira ico mugenda muyavuze ko ndetse kandi mukayasangiza nabandi CCT promoter nije mwari kumwe kuri micro nabateguriye ino nkuru reka ndabifurize kubandanya muzigamwa n'umukama
Sunny Stars.